Bashinga nawe bafaso ni ndabashimiye cyane ko namwafashe kano kanya ko kuganira n'ishuri rya Amerika kuri uno munsi muri hano Washington DC. Duhere kuri mwebwe mushinga ntaye Samuel Ndayiragije ngo tubwire muri make abo mwagendanye nabo muri bo.
Murakoze turi BD USA Burundian Diaspora in USA, kuvuga turi shyirahamwe tukongera tukaba urunani rw'abarundi baba hano muri Leta Zunze Amerika. Hanyuma tubashimira ubwa mbere ko mwadutumiye muri kino kiganiro ku ishuri rya Amerika. Oya ni mwakoze Imana ibahezagire. Hama nk'uko mwabivuze uwo twagendanye ibiro bikuru byose bya BD USA umushinga nahe Elvis Kazungu akaba cyegera canje akaba uva mu ntara ya Ohio. Hama n'umunyamabanga mukuru ntegereza wa BD USA mu mfasoni Emeline Gahimbare nawe akaba ava mu ntara nyine ya Ohio. Hama umuhanuzi wacu mu biro bya BD USA mu mfasoni Alphonsine Niyonkuru akaba turi kumwe kandi n'umunyabigega mukuru wa BD USA umushinga ntahe Simeo Nkunzumwana.
Muri make urugendo mwajemo hano muri Washington DC mutubwira muri make caba tumye muhaguruka mukaza muri Washington.
Ego twarusa ubutumire buvuye mu biro bikuru byo gusarukiza ubwo Burundi ngaha batubwira yuko bafise ambasaderi mushasha azo bariko ari donke aratangura amabanga yiwe mashasha rero baradutumiye tubona yuko iryo teka baduteye bwa mbere tutugira ingagiza nuko batuzi ku bikorwa dukora. Hama turaza rero kugira ngo natwe tubashigikire kubera ko tuzi neza akamaro bwa mbere k'umuserukizi w'u Burundi muri iki gihugu, kuko twebwe icyo dushyira imbere ni inyungu z'abarundi muri ishyirahamwe ryacu, nabo kandi icyo bashyira imbere akaba ari inyungu z'abarundi muri iki gihugu. Urumva rero tugomba yuko dukora ibyacu bagakora ibyabo mugatugahuriza kivi cyo gutabara no gufasha umurundi.
Urakoze cyane. Mpindukiye gato mfasoni Emeline Gahimbare ashira hamwe ijyanye n'irishasha nk'uko tubyumva mwatanguye ryari neza na neza mutubwira muri make BD USA ryari ryo.
Murakoze ku mijambo. BD USA yatanguye gukora icese itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2019. Hanyuma BD USA ni urunani rw'abarundi bari hano muri Amerika bari yumviriye baja hamwe kugira ngo bagire inguvu bongere bagire ibikorwa by'iterambere kugira ngo bave hasi bakure bakomere bivanye n'ibyo bikorwa byiza bakora.
Umushinga nahe Kazungu Elvis shira mujyanye n'irishasha ariko hari kumbure ntambanyi canke inzitizi muwa muri ko muratangura kubona nk'ishira mu irishasha.
Murakoze kumpijambo, murakoze kumbaza icyo kibazo. Nk'uko babivuga mu Kirundi, umuhini mushasha utera amabavu. Namwe mwabicishijemo muti muracara ishyamba rishasha. Rero ibyo duhura nk'inzitizi ntibibuze. Kuko ubwa mbere na mbere iyo ikintu ari gishasha hariho abagitahona kugitahura. Intambamye ya mbere dufite muri kano kanya nuko hariho abatarabitahura bakanarenga kutabitahura bakanarunda no kubigwanya bakatwita amazina ya cankari. Ariko nuko nubwo bimeze gutyo turashima intambwe tugeze.
Mpindukire kuri mwebwe mushinga ntahe Simeo Nkunzumwami mujejwe bijanye n'uburyo ntibuba bworoshe mashyirahamwe cyane cyane gitangura byifashe gute muri kino gihe mwaratanguye gutoza amafaranga muzokora mute muri make.
Ego murakoze ku mijambo no kumbaza icyo kibazo. Ku by'ukuri twaratanguye kandi dukora icyese twaramaze no gutegura ibikoresho byo gushobora gutoza ubwo buryo mu ntara zitandukanye zigize iki gihugu cya Amerika. Twarakoze n'uburyo bwo gufasha abacu cyangwa imiryango imaze kubura mu gutoza amafaranga kandi byatunganijwe neza mu cyama cy'ibikorwa dukora. Abarundi baracyitabirira rwose kandi bari kubikorana umwete.
Murakoze cyane. Mpindukiye kuri Madame Alphonsine Niyonkuru, tubwire muri make bimwe mu byo mubaza BD USA imaze kurangura ku Barundi biteze byinshi ku ishyirahamwe nk'iri.
Murakoze cyane. BD USA cya mbere imaze gutunganya amategeko atugenga mu ishyirahamwe ryacu. Icya kabiri bikorwa tumaze kurangura bikomeye ni uko state zirenga 20 zimaze gutora indongozi kandi zarabitunganije neza. Ikindi kintu nacyo ibikoresho byo gukora ku bantu begeranye uburyo amakashe, amakarne, amaresi byose twaramaze kubirungika. Muri rusange ibikorwa turiko turakora ni ibikorwa bikomeye cyane. Ikindi kintu twakoze gikomeye cyane ni uko tumaze gufasha imiryango indwi yabuze ababo mu kwifuba
no kuvuga mwara bafashe mu bijanye n'uburyo
uburyo twaratanze uburyo abamaze kwijukira kwinjira muri BDUSA baritanze muri rusangi BDUSA ahigeze turabona ko Imana ikorakora ibitangaza
tugarutse ku mpamvu muri hano i Washington turumva ko ku mugoro wa wejo ariho mwari muri mu rubanza gwo kwakira ndongozi z'u Burundi hano muri America mutubwiye muri make ijambo ambassadeur w'u Burundi yashikirije namwe kumbure ijambo mwamushikirije muri make
murakoze mu ijambo ryo nyakuba ambassadeur yagarutse cyane cyane kubijanye n'unge na barundi tukukundana tukufashanya tukukorera hamwe kwibagira ibyadutarukanya canke ibyabaye muri kase n'ibisubiye natwe rero mu ijambo twashikirije twaradugiye aho nyene turavuga tuti muvuze neza cyane natwe ico twipfuza muri BDUSA nuko abarundi dukora ibitangaza tuje hamwe tugakorana murabona turi mu gihugu rutura natwe rero nitwoguma turi bantaho ntikora turi mu gihugu gitunze nk'uko kitwababye nuko tudashobora kandi kuguma dukora nk'uko twakora turi muri Afrika twijukira gukorera hamwe na cyane cyane tukifuza yuko duhindura kujya Burundi ukaba nka Amerika igihugu rutura kuko kijya gihugu turashobora kubikora natwe tubishatse abarundi ariko byo kugira tubishike ko twigisha abantu yuko tubanza kujya hamwe twese bwacu ngaho tukagira wa muco w'Abanyamerika wahora akunda kwigungira ko arondera iyo akabiheba tukaronderera hamwe tugakora ikintu gikomeye hano tukagira inyubako rusangi zacu mu iki gihugu bakavuga ati abarundi muri Amerika barakomeye bafite izina mwico gihe bazovuga ati abarundi bakomeye muri Amerika no Burundi uzaca bakomeye mugaba barundi bayegayega ngaha aye tukigira bwa buntu twakora kamana ibintu bibiri bitatu bitagira ikintu kiremereye bazoguma dukengera ariko kugira duhindure Burundi tubanza gukora ikintu gikomeye ngaha tugomba kwirunga dukora ingufu dushyira hamwe dukora ibikomeye amaka insurance out insurance inyubako byinshi byacu hama tuvuge tuture turafite amahera akwiye tugatangura gukora imigambi ikomeye muri iki gihugu
ibyo muvuze nibyo birasabwa ko mwerekana ibyo muri komurakora mugafasha abarundi haba bari hano muri Amerika nabo mu Burundi ariko mushinga ntahe kazungu yavuze ikintu gihambaye ko hari abatariko barabitahura ariko abatabatahura bo muri bo n'amatwa dusumira hari abavuga ati kumbure bakorera bakorera leta y'u Burundi cyangwa bakorera abagwanya leta y'u Burundi utwo tuntu turimo ku twukugerageza kumenya bo muri bo muri ko mudukemura mute muri aka kanya
urakoze ikintu ca mbere no kubwira yuko tuba twitanguje BDUSA twavuze ati ni urugamba rushashe turi mu rugamba rero urugamba rwo guhindura ibintu kugira ihindura ibintu urumva ni urugamba nyine abantu baratera amabuye hariya abandi bakavuga ibi bikaguhuriza ubwabo urihangana kuko uzi icyo uri kurakora hama ikintu babwira ni uko kuba amahirwe kandi dufise ni uko bamwe batwita ko dushyigikiye ubutegetsi bw'i Burundi ni ukuvuga leta y'i Burundi ariyo dukorera abana nabo bakavuga bati aba bantu uko biri kose bagwanya leta iharo n'umunsi urumva ni amahirwe kuri twebwe ni amahirwe kuri twebwe kuko ntibaratumenya abo turi bazotumenyera yuko byo twama kubikogwa nibyo bizovuga ibikogwa nibyo bizokwikorera twaratanguye abantu barabona ko umuntu yitaba imana tugafashanya uburyo bakabona ku mugaragaro kandi bakabikora bonyine tubanza kwigisha abantu urukundo no gukorera hamwe ivyo ni ntambwe ya mbere ntambwe ya kabiri ni vya bikogwa re tuvuga mu majambo bazobona gutanguye kubikora mu ngiro bashaka tanga kuvuga ati ba bantu kumwe twabita si kubara mwibuke na Yesu ari we Yesu igihe yaza ku isi baramwitiranya arabamwita uko bagiye kumenya uwo ari we amaze gukora ibitangaza bitanguye gukoreka natwe rero nibaturindire muri BDUSA kuko ni ntango reka dukore batwite ibyo bashaka babandanye batwite biriya twebwe ntitumviriza kuko dufise intumbero vizo yacu no guhindura abarundi ari iki gihugu duhindure na bujye Burundi bere muri twebwe ngaho
nako twumva ko muri ushimika cyane gukorera hano muri Amerika mu Burundi ho muri teguye kuja gufasha kuko ibikenewe gufashwa mu Burundi ni byinshi cyane
nyene umuntu atanga icafise nidushobora kugira ibishobisho ngo Burundi burakenye cyangwa ubundi ngo bisingorane hamwe ngo tuce tugomba gufasha tutanga ibyo tudafise tubanza kwiyubaka rero turiko turiyubaka ngaha tuvuga tuti imbere yuko twiyumvira turafise imiryango turafise inshuti ya imiryango sinyubare mugabo umwana wabyaye ngaha no ku ishuri ntagenda cyane aracagenda mu groupe ko cyangwa hari ibintu adashoboye woza gufasha umwana wa Burundi gute n'uwe wa ngaha kunaniye rero muri rusange uza gutanga uburezi arabyibanza tugomba kwihera ko twebwe twubaka ikintu gikomeye kibone ubu nta ni miliyoni nta muri y'amadolari dufise twaza gufasha miliyoni zibiza amadolari mu Burundi atarufise tubanza kwiyegeranya no kuvuga turafise ishaka cyane byo gufasha bujye Burundi mugabo imbere ko twari mitaye mu Burundi nuko tuba tuyifise no twashaje tudafise tugomba kwiyubaka tukora ikintu gikomeye hano hama twitware muri cyo
gihugu ndindukire gato kuri madame Alphonsine hari amashira hamwe menshi hano muri America y'abarundi tandukanye iyo murakorana nayo mukorana gute mwitegure kuzokorana nabo gute kumbure byifashe gute kubijanye no kugerageza kwegeranya abarundi
nakoze cyane twebwe muri BDUSA intumbero dufise nuko abarundi tuja hamwe tugashira hamwe tutaravye nguyu arafise rishira hamwe cyane rijya ahubwo duhamagara abafise amashira hamwe kuza ngo twiyunge twiyungiye muri BDUSA kugira ngo tuze tubatere inkunga abo barundi bafise amashira hamwe mato mato kuko BDUSA aho kera kizoba ikintu kinini cyane kandi gifise uburyo bwinshi rero two duhamagara abo bafise imitahe amashira hamwe mato mato kuyazana tuce tugira rwarunani n'ubumwe ivyataniranye muri iri shira hamwe BDUSA riyifashe riyizamure riyihagarike kugira ngo ayo mashira hamwe akomere nk'akarorero turavya yandi makominote muri iki gihugu yaragiye ariyunga reka mvuge iwacu aho turi turavya abasomali n'agashira hamwe wumva kumenga naco kamaze usanga karahagurutse kahagurukije n'ishira hamwe giwabo natwe nivyo tugomba gukora nk'abarundi ngo duhagarike ayo mashira hamwe mato mato na yagira ingufu cyake ndi bagomba gukora mu gihugu cyacu basunikwe na BDUSA ariko twabahaye impunga
mushinga naye kazungu cegera cha mushinga ndahe ndayiragije kuvyo mwari mwavuze kubijanye n'intambanyi zo bazihari muri aka kanya zimwe mu nyishu zo kugira ngo mukureho izo ntambanyi zihari haba uko kutamenyekana neza canke kuvugwa nabi mubona inyishu yoba nk'iyihe muzo zikemura gute ibibazo nk'ivyo mubona byo kemugwa gute
murakoze kuri ico kibazo ni kibazo gikomeye cyane ibibazo nk'ivyo byuko hari abataratahura ishira hamwe urunami ni bibazo twahagurukiye uguhagurukira se kundi nuko tubanza kumenyekanisha uko turiko turabikora kugira ngo abarundi n'abarundi kazi bari muri America ubwa mbere na mbere babanze bamenye BDUSA inishira hamwe nyabaki di fise intumbero iyihe kuko ikintu utakibariwe biragoye ko wakimenya utaceretswe biragoye ko wakibona rero ubu turi mu rugamba rwo kumenyekanisha gukuja mu barundi n'abarundi kazi tubabwira intumbero ya BDUSA tubereka icyo BDUSA izani abarundi n'abarundi kazi iki baronderera nkuko uturongo yabivuze yavuze ko bazotumenyera kubikorwa byacu uno munsi barafise amazina baduha ariko ejo aho bukera uko turiko turakora dushyira ingufu hamwe tuja hamwe ngo isorosoro rigwira iyo riroye uriko arazi uno munsi n'uzoze ejo tugiye hamwe twese bizotuma n'abandi batatu cyangwa bane batandatu cumi hirya ejo nabo bazoza kuko babonye ibyo tumaze gushikaho
ndabashimiye cyane rwose bashinga ntayo abapfasoni mwashoboye kufata kano kanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika ndabashimiye cyane rwose
mwakoze natwe tubashimire kandi kuba mwadutumiye Imana ibahezagire kandi turashima nubwo turi kure na kure turakurikirana aho yandi mubandanye ibiganiro byanyu biratunezereza hanyuma mu kurangiza hari akantu nagomba mbwire abarundi bose bariko baratwumviriza yuko mu kwezi kwa mbere tuzoba dufise inama rukokoma izohuza indongozi zose zo mu ntara no kuvuga itariki zitatu zine na zitanu tuzoba dufise inama y'indongozi zose zatowe mu ntara zitandukanye rero nkatera akamo abarundi bose mu ntara zitari tunganya ko bogira ko bagatora indongozi kugira ngo nabo bagira amahigwe yo kwitaba inama ruko komeza huza abarundi bose bazoba izobera muri Ohio muri iyo nama rero niho hazoba ibintu bikomeye niho hazoba imigambi ikomeye ya BDUSA komsa abantu bajya batangura kutumenya abo turi tugahamagara rero mwebwe nk'aba journalist ubwa mbere ko mwohishikira mukitaba iyo nama mukarabihabera abamwe batwita bigena biriya bakumva neza imvo n'imvano nivyo tugamije isinzi z'indongozi dukoranije n'imigambi tugamije nicyo nagomba kubashikiriza murakoze hama ibisigaye nze mudufashe kubwira abarundi yuko baza tugakora duhere nawe kuri wewe twaza kuri mu rundi kazi udufashe uze dukore kugira ngo dushike ku kintu gikomeye
murakoze cyane
Imana ibahezagire.